Kocha. Nini? Aina nina aina kamba.
Hey, what kind of shit?